Bana kamano nya kwa mungaji wang kaka pile ma indi nchendo mbende mio ya pinyi thulo mar oro ote mare kod paro kaka enu uono neno weche mupuguri puguri mabende wa mule chendo maka kawanene ote nitie ka Abdalla Markatita yeni muma wacho adier podi mio manajo mose chamo pinyi teach tojo matindo muso omu nitiere aworo Kenya ni Odero Agunda musna jayibonyo nyocha warumo kode Gifred Soja kodi chief kamoro ero kama na enya
nicha wang kamoro gi bwana moro ni Alex Jawaora
ngato penja kanito ang'o momiyo net worth ochoro nyaka penjo 10 migepe Mogwel Felix Ojuaka kani Asat Beach penjo kamano machalo kani bende penjo kani makajuma awinyo umalera enya kenda mora enya kakukolo mogo kumweche manitire kaka wanene kanyo ni the vetting fell short of the real vetting that was merely ambaka mar peers and jomania class achiel bracket social class machelo ka endini why was governor Makakamega Machono Wycliffe Oparanya uncomfortable to express himself especially watch mar limbe manajo EACC not temo donge maja nena na miriambo ma odichenga langa Kendrick Omolo kawo Kisumu Kanyakwar penjo kamano machielo wacho ni story mar governor machon Makakamega e wach mar vision 2030 diri mar wach en nango donge apa ni professor Peter Nyang'i Nyong'o na chief com brains behind vision 2030
oparanya
bende okay ere kaka Johanna Mbadi biro rakore gi cartels muma kumafuanda ministry mar finance okay
eh
Odhiambo Joseph Kombo Maradego Agulu vio je mosta jatelo Jay Bonyo Rosine Obala Nyaminu to kod governor Amor Gitwak maukelo na Uganda Amor ahinya kendo mugi TV Pekmeli ahinya kendo en tipo man gi lony mararieya ahinya e piny onagi Meduru managolo doke ito Uganda pile ka pile. Victor, ere gimomyo jomandigi mwando podi chako mi pesa kendo. Can they on the same platform wacho ni osara agi allowance as midi migi, they can commit to other courses. One, medo kwan JSS teachers nikech JSS ka ema serikalo miwaro deal. Nyithiwa iti woka ka guinea pigs. Wach malit mokalo. Otherwise, Amor gi John Mbadi, kachel kod Opiyo Wandayi. Gima Opiyo Wandayi no odwa gajorego, en wach mar duko chien, wach mar lal mateko sitima. Gini nota mo kata joma niye hii Kenya Power kanyo. En rieko mane ma en go, maudhi konyo go.
Kao sola.
Sola. Sola iduoko.
Sola nyale.
Sola nyale. Hiro kama na inyo. Utima moko bende wacho ni, Amoso ukanyo, aneno umos kane gwenge Magasumbi Romka, ilo kama na enya. Machielo kae ndi oorna, moro kae ni marabora kabisa. Ilo ungeni Dominico Yugija Kadawa. Ini, I wish you would co-work gi governor, Girosdin could advise William Ruto to avoid sunroof pronouncements after elaborate church services which are private and revert to state house official statements as Gen Z's made him to do so.
Omiyo wa tich matek. Mano betij wadir.
Machaja siyasa.
Enogwe. Kapa ni kane gidonjo negiwe chumabe ni siyasa en gide piti negibogo siyasa.
Iru kama na enyam. Dr. Oliver Waindi wacho ni I support the trajectory of professional groups especially from Luo Nyanza. Ase gombonde. Dr. Waindi nene kama anu. Aito Mugik. Obena somoka endi wacho ni makajuma oyaore. Watch mar independent power producers ni it's a thorny issue ma nominee none go bene yudo background research mare mokwongo one ni to gin jok mage mokwongo to penjana ros ni donge duale mano wacho no ni nothing is wajo mane fund al shabab bene osegolo gagicha
mano be pod ni e chimney
tene mano rito migao mar defense
ni e chimney
okay joma dongo jopiny wuoyo gin gi weche bora ka weche roke kinde ODP, DC, 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 DC kore do apuodh jotelogi. Abiro chako kod Senior Jay Bonyo.
Erokamano VOJ. Apani gima timore wacho paranyani en gima nyiso kaka Kenya ni kama rach. Nikech EACC ne wacho ni gimomiyo giluwo paranya ma gin gadiera no paranya no bedo gi mibadhi. En ni nitie contractors manomi tender e county ma Kakamega. To contractors gi noduogo mochako miyo oparanya gi kembe jaode moko pesa. Magipenjo ni to pesa ni nimiyo paranya nade? To pesa ni nimiyo jaode paranya nade? To nimiyo kembe nitudo gi jaode paranya nade? To ni moro bende nitie deposit ma kambi manomi tenda uketo kinyiyo godo ot moro kareni ka. Mane penjo mane gidwa kuom ng'awa? Wycliffe Ambetsa Oparanya. To giwacho no paranya no komiyo giduoko malong'o. Nikech VOJ sama in office to imiya tenda to pesa mora gole kambina maduoko ni to kanyal wacho ni pesa ni nami initimo nade to in bendo kinyal wacho ni pesa ni ni kwaya ni dwa timo nade mano ngiso mibadhi mane adira mar wach mano ngiso mibadhi maonge kiawa kanyo. Tineno ka DPP to wacho ni ooyo, gik manu wacho gi, wano koti mangowa, okochomo nwa yo mabere. Dogu time nonro. To EACC golo malere. To koni tarik pakama, nomi ngani tenda. To chule pesa tarik makama. To bangda ladek, to pesa mo chule ni, ugoli ye moko, to pesa ni uduogo ir ngawa, ir governor. Waseda Kenya ka kendo wangeyo. Kaka gik moko timore en ga ni mia
tamia.
So ema EACC wacho ni wan gi records kaka gigi no timore emomiyo wan ga diera ni governor machon ma Kakamega no donjore ang'owa e mibadhi nikech mna bange ka koro jo EACC osemake ma EACC osedhetero kwa e court ni nitiere account ne moko mondo tima ang'owa uchungi kikodonjere godo eka ja contractor chande odhie ke doho moro Bungoma todhi todonjo ni na holo governor machon makaka mega pesa to dagi duokona. To EACC wacho ni to ka ng'ani no osewuok office higi dweche turi to kwasechako penjo penjo gi mabende nyaka wamake eka kori dhie court ni ng'ani ne nigi pesa ni to dagi duoko. Donge mano utemo umo kit pesa mano tima ng'owa? So, an kipenja, en ni lweny mar ODPP, to gi mar EACC ni, en lweny ma keto Kenya kamarach nikech, EACC emonego beniti mo investigations, to gise wacho maler. Ni neno kitako paranya, ipenjo, toko ni en pokondiko ga statement. To, dwe mar aboro actually en higa achiel
dwe mar aboro
higa mokalo
tarehe 23
23rd ne en ka EACC ka modhi mondik statement to mowacho ni okondiko statement no ng'ama nowuok mowacho ni nondiko statement ne gin ji ariyo yawuot Siaya James Agri Bobo Rengo
senior counsel
to gi Paul Tiende Amolo senior counsel. Magi mane wakinde Ambetsa Oparanya kanotere ka EACC. Magi wacho gin giwuon. Gik mano penje governor, mabende gik mano penje go mane giwacho go, no kawinjo ka governor wacho ka nino penje.
No wacho malera nyene, no dhi omosimbe ya uote, githinde. Mane no make gijo EACC. Okonya kata mana paro ofisa mano biro otimo raid ya ode.
Nyene gima jikia ni sani penyo lonya. To nitie gik miluongo ni digital footprints. Picha mna migo ini VOJ kita simbi kanyo kigo picha. Kawuono. To dweche abori breno ka simbi nikoni gimoro ni memory. Picha ni nigo kama, nigo esa kama, nigo bro wacho ni. Gigi nitie records gi nitie. Emomiyo nyoke en gima ber ko paranyo bet kacha to wacho ni nodhi omosimbe. To wacho ni gik mano penje to wakinde ne then nowacho maber gik mane openje kaluwore gi accounts mage gi pesa mane oyude e ode. Kuber.
Onge wach. Nikech nitiere gima gavana nowacho ni ong'ama luoro chik kendo nyaka do mogik yale ni oyude gi ketho.
Ing'e ni mano to wacho adier. Nitiere fair administrative justice. Yes. Ma mano to chik wacho. To pile pile owacho ga niya, gini nochako 2013 gi yiero mar Uhuru Kenyatta gi William Ruto. Mane ndalogo ne diplomats wacho ni choices have consequences. Omiyo ndalo ka ne wase water down chapter 6. Nikech magi joma ne ni cases e ICC. To nowach ni nyaka cases tiek matwege eki nyalo tamgi chung' kaka president gi deputy president. Vetting mokwongo mar cabinet secretaries mag Uhuru Kenyatta 2013. Dong weche nowuoke. To bunge notimo ang'owa? Nopuodhogi. Makata ndalo mori arrange sirikande mokelo jok moko, be penjo ne nitie? Nopuodhgi. Sirikand William Ruto mancho chako go cabinet mano dissolve. Kani neno kano nominate, achiel kuom jok mano nominate nen Professor Njuguna Ndung'u. Mane nigi report mobed adopted gi wajumbe e ot mar bunge mar Laico Regency, nentie De La Rue, nentie Central Bank, mane wajumbe mopuodho. To mano noket tenge moyudo tich. Aisha Jumwa ne nigi kes mar corruption mar CDF, ne nigi kes mar ng'at manoneg MCA.
MCA.
To nopuodhe. Linturi Mithika ne nigi keses adima kanitimo ne vetting to wacho ni okonya paro ni didi mosedhi e corridors mag doho. En ngima ne revolve e doho. To nomiye tich. Koro miyo ka koro wabiro koro wawacho ni maro paranyage ni jogi luorore. Ing'e ni onge kaka you can take with one hand to koni to kochopo ng'ama chielo to wacho ni koro we apply. Nyaka wabed honest and have malagi mabobo siko ni national conversation. Wadwa fight mibadhi koso wadwa kete cosmetic ni deal godo ka en ng'ama okitimo ang'o okidwar. Kata ko paranya ne entiere gi shida ne king'iyo list ni nitie ji mang'eny kama nigi cases mag mibadhi, nigi cases mag nyaka mag drug trafficking mani nitiere chon. Mapod nitiere report kata kidhi e US embassy, iyudo ka nitie jok manigi list. Tiyudo ka magi te, onge ng'ama timo nade, wuoye. To ka watieke case mar oparanyani, sani oke mokuongo mwaneno ka EACC rakre gi DPP. Ne waneno kata sirikal mokadho cha. En mana ni koro sani to level makoro ODPP office no chope. Tiwacho ni koro chope a point of no return. Nikech cases te manyiche nitiere kata manche sirikand ni oyudo te ogwetho ko.
Nyaka mar Rigiji.
Manyocha mancho ogwetho ko mugik ne mar Najib Balala. Makata EACC no wacho ni negi kia ni keso timnade owito ko. Koro aparo ni sani conversation monego jopiny obed godo ni office ODPP ni should we have it?
Erokamano.
Kanye maparo ni jopiny onego be ni penjo ni do we need it there?
Mia penjo, mia paro kaka jang'ad bura na osiemo prosecution chieng' mane ng'ado wach mar Aroro kod Kimwarer. Utugo kodwa uketho sa mar court. To wan gi buche mang'eny monego be ni wayalo. Fred.
Victor, ing'ene gin weche ma kuwuoyo to miyo wa chuny malit. Kaka jok ma ng'iyo ni to Kenya chomo kanye. Mae mamiyo sami neno kuwuoyo gigi to wawuoye gi a lot of passion. Nikech Victor, gima nyo timore e od bura cha kwadokie kendo. To kani nyalo penj e od bura kacha, mang ipenjo gi ng'at mopogore gi speaker. Ni ng'at mora mora mapok omulo mibadhi. Mondo oting' bade to ng'at mora mora mosebilo mibadhi koro oriw wajumbe ka to gi nominees gi Victor Kombedo odong' nono kata mana sergeant atam bende okodo wuka oko te
kes mar Chiza Maria gi Yesu
nikech jok mane gojo gi kogno gi gichalre. Ing'eyo ni jo king'iyo paranya gi jogi te gin jok mosebedo wajumbe. To gi mosebedo governors gi bende te. Koro jogi chalre ma mana kaka ni winjo Yesu no wuok no penjo mama cha ni oyo ngat malaria maonge richo mondo wuogi e jok ma nokelo kese nyim ruoth neno mana ka gichako wuok kachiel achiel
okaw kidi ogo ochi Samaria cha
mondo okaw kidi mondo oginane ogoanego dhako mokelo nyime ni jachode to gichako wanyore mana kachiel achiel konyango paro tembo paro chingane mani koparo koparo nyal ng'ato ka ng'ani paro to paro ni kata an bende nitiere gine to nyaka padiri ma bende nochung' bende paro ni nitie nyathi machal kode Sunday school koro dhano wanyore wanya dhano wanyore e kaka dhano ni nowanyore e od bura kacha emomiyo jeyo chako kawacho ni gima neni kacha neyo onge koro jopiny nyaka ng'e mak mana ni gima duong' ma nyaka ng'e ni bedo ni vetting cha nyo obuogo for lack of a better term nyo obuogi kamacha en ni ponono Gen Z oduogo kendo kata ngima odhi obetie matek ma Kenya biro yudore kama noyudore ni bang' dweche auchiel onyalo kawo higa achiel onyalo kawo higa abich onyalo kawo higni buora to onyalo betie matek nikech gima dhi gayo jopiny koro onge nikech ging'eyo ni e od bura dhi timore mana kaka timorega mogik ewi wachni Victor king'iyo Murkomen ng'iyo Mbadi ging'iyo gi jok mamoko nyaka Alfred Mutua jo gin jok moseng'iye pigni gin pi ma gitugie emomiyo ineno Mbadi no ong'eyo ma king'iyo wach mane ochwado godo joka to koro idhien to ere ng'ama interviewe koro gima ajei wacho kacha ni to odonjo e sirikand William Ruto Mbadi for example kata jok mawuok e ODM gi gidonjo e sirikal ni tipenjogi ni sirikal ni en sirikal ma most of policies gi gin gik mane ukwedo tiwinjo ka koro king'iyo lawe ka koro nootieko tinno ka lawe dwa chako dugo maratong' ratong' e madwa chalo gi UDA cha ma ema nyisi
okeng'ene machunga be kochiek ahinya ma chieng' osegoye torokore maratong'
koro ma nyisi niya juma mokalo nowacho kae ni Mbadi ka ne en jaanglican kuom ranyisi kata obed ja SDA to koro odhi kuom ranyisi ochalo ng'ama dhi e din machielo kata koro odhi e din mar lejo koro nyaka odhi yie nag lake nyaka nage nikech UDA inagie ji mano kuom ranyisi koro mana kaka iwinji wacho ni ground jeye wacho ni ground opogore Victor jogi kosedonjo kacha jogi chalre ng'at modong' kar kende en mana japiny to mane mo mi winjo ka wachako kwa wacho nang'o dhano wadwe puothi
erokamano dhano wadwe puothi nyakwar mkajuang' wago okang' moro machielo weche pod thoth ka ang'eyo ni mheshimiwa John Mbadi weche mariti koro ng'eny juma mokalo chien bende doho nowito oko chik mar pesa mar 2023 nyakwar mkajuang' ma en ma gima bende sirikal masani ne geno tiyogo mar neno ni chenro ma sirikal ok omoko ni mar chenro mar law supplementary budget be osebedo ka dhi nyime kokalo kuom komiti mar budget kod appropriations e National Assembly kanyo. Tiende nang'o senior? Ang'e ni weche mag omenda ka ma en pawi ahinya. Tiende nang'o ne ja Kenya? Bedo ni Court of Appeal nowacho ni chik mar pesa ma 2023 en tok katiba mar Kenya.
Nyisi ni gik ma sirikandne timo mang'eny gin gik maricho. To gin gik mag agoko. Nikech ok gin gik maluwo lai moketi ni nyaka lu. Itime, to richo duto mag sirikal ni timore e od bura. Nikech od bura manyao gik maricho aina. Nikech king'iyo Finance Act ma 2023 ni, bende mna kaka ma 2024 ni nuagoe ko Kenya kwa wacho ni gini. Gini ok ber. Gini rach. Gini nitiere gik moko manyoree moko moko chomo laini maber. Duge uru chien. Tunokonwa ni mupende musipende. Nokonwa ni mago jo Azimio matima ng'owa ema ywak. Jo Azimio rit sirikandgi. Emomiyo kane ji odhi e court machiel kuomgi ne en Senator Mabusia. To kata mana Azimio bende nobedo enjoined e case no. To ne gikwayo doho maber. Ni ooyo. Gik ma gini oketo ni gigi ok oluw yor chik. To kane High Court oyie kodgi to sirikal oringo dhi ang'owa Court of Appeal. To Court of Appeal bende kosen no mo winjo to koni ooyo gini rach.
Mm-hmm.
Gini okoluwo chik. Temo miyo kata kanya giringo gidhie Supreme Court. To Supreme Court to koni gini winjo tuwa winjo u, lakini stay orders man uduwaro. Mar mondo Finance Act ni dimbele gitich kapo duwa winjo kesi okuwa bimio u. Tugini duoka chien gimanyo wa wacho yuma mokalo ne John Mbadi. Nikibed ni ma e, ufis momi yene. Etol madhedehe. Nikech odonji ofis, ko onge gi Finance Act 2023, onge gi Finance Act 2024. Otiyo gi ma 2022. Mangiso no suru mado choki gi 2024 ok bi choki. Osuru manye 2023 oyie mondo gi choki. Bende koro ok gidhi timo ang'o?
Ok
gidhi choko. Ngiso ni koro gima ne rigi ji wacho ni giyudo ka onge gimoro. Mbadi ma koro nyaka wache ni ka e adonjo tayudo ka onge. Nikech dhi bedo ne matek. To mar ariyo, king'iyo gini vioje. Kata bedi ya nini tiere maricho mane uketo, mane miyo japinyi bedo gipek kabisa. To bedo ni doho bendo timangowa ugoleni, bende koro ni tiere pek moro ma japinyi de timangowa, de yudo. Nikeche nyalo paro kingi yogi kumoko kaka money transfer kuwoke bank, negiduoko excess duty mare tu wapani 15%,
VAT on fuel,
LPG gas, girigo.
Personal income.
Yes. So nitiere makika moke iye madhi hinyo jopiny kabedo timang'owa kako goleni. Lakini ng'enyne to en ni nitiere osuru moko mayande choko. Manyo hinyo japiny ahinya manyaka sani kaka koro Supreme Court owacho ni ok migi stay order. An kaber to mokuongo ne en VAT mar petrol ni. Mano ter to 16%.
Yes.
Finance Act 2022 nen 8%.
Mm-hmm.
Koro mane madegi kuongwe. To gi income mar ji manyagi koni nitiere bands makoro keti ma ji ne dhi chulo suru mang'encha.
Yeah. Mm-hmm.
Macha bende gitimang'o gi implement. To chutho vioje. Gigi dok e mesa mar John Mbadi CPA. Ene makoro nego chak wuoth manyien. Mana first mare. Kaka principal advisor ne jatend piny. Eweche mag omenda. Udhi obed gi jatend piny. Nikech ang'e ni muma to chamo tich abich. Saa de kukinyi John Mbadi bro yudo kose chamo muma. Mana ang'eyo.
Mabendero sechung.
Mose chung. Mae makoro akone jogwasi ni tuanguru suit. Tuanguru suit. Unye ufirimbi. Unye uvuzela. Saa de ke wange. Chieng Ticha Beach, tariko chiko. Dwe mara borone. Ai John Mbadi ng'onga. Osechamo muma. To kosechamo muma to bura mubed goro mokuongo bed gi jatend piny to kene ni plan na mar treasury. Tadwa ni support ai plan ni. Nikech ko onge support mar jatend piny to gigi okobete mang'owa.
Okobete.
So, Finance Act 2023 onge. Finance Act 2024 onge ngiso ni serikal nigi bugo manyalo romo bilion 900 ma John Mbadi nyaka many kakitimang'o kaki iyudo mondo tije serikal odhi maber.
Victor ingeni kiyena kama Jay kile godo no. William Ruto ni matek, Mbadi be ni matek. Tugigite ikelo gitamruok winjo wach. Tamru okuinjo wach, majogi okuinjo godo wach, e Finance 2023 ni, inyalo paro public participation mano otimu.
Yeah.
Ma kaka wabede kaka wanene, kaka ne wawache, to jomoko no wache ni mago analyst, mago
azimio.
Inyalo paro ni almost dana lufachiel gi wigi, mano uchiwo pachigi. To kendo jai kae no wache kani, maromo atamalo chigni pirabiri yo, piraboru gi wigi.
No kwede.
No kwede. To William Ruto gika malaria.
Yeah.
Gagoko. Odhi adhia, makoro gimane duog tame kende na gimoro achiel. ni Raila duogo fwenyo ni onge sirikal matek e nyime. Mano kende kama koro ne gine. Dine ok bed ma e, to gijen simo gibre. To kama dwa goye godo, ne jeyi, eh, kapodoko or lose that line of thought. Ntire wach mano oket ka eme wacho ni housing levy cha. Ingine housing levy cha ne nitire
A Finance Act
2023 na. Matiyo ni choko mose chok kate, gin choko ma illegal. Makoro ngato nyalo dhi edo mondo wach ni pesa mose chok mani ikaw kuome kate. Ne gin ma okaw tok chik. Nikech, do wacho ni Finance Act ma 2023 no okonego tigo. Kuri neno ka sirikal jodwanyore gi chuodho. To jok mamiyo William Ruto donji e gini, pod gin mana jo od bura, mi winjo walose wi wach gini. Kech dine gi wach ni a gini ogika matika. Victor, kuri yudo ka ngama japinyo dongodo. En mana doho kende. Tok sirikal mabero kuchuno ni gik moko nyaka di chung mani e doho. Nekech samoro negi paro ni doho bende gidi bulldoze.
Mano en remar Justin Baden Muturi, chief legal advisor gie kinde cha.
Yeah, but inge ni kar housing living ni, housing living ni, inge ni chik ne ntiere mane gichako gikele bunge mara affordable housing act.
Yes.
Koro macha cha nikech mokuongo cha ne gi amende tax law.
Chike magusuru.
Koro mae
chik muchung kar kende.
Mate na chik muchung kende mane wabunge okao.
Nikech kutu nowacho ni gini nyaka los chik more chik bunge kanyo.
Koro mara affordable housing cha odio umogi. But moko mane koro medre chik mar finance act ni. To ohinyogi. Tanto kata kapodi penjo ni gini ne to mar Justin Muturi kaka Attorney General. Tido gi penjiri ni ya mae chik mokuongo, mae finance law mokuongo mar William Ruto e buo serikal mar Kenya Kwanza. Kakoro mae makoro do kweo oko. Machielo ni eno uo no reject. Kori do gi penjiri ni nyaka no donjo office tarik dwe mara ocheko.
Tarik
apar gadek. Tukoro karose betuko tayo Kenya nade. Ngech ka koro mae finance bill mokuongo madino wacho ni koro mae madino tego godo kong'iyo go maruhuru mano ka u transition cha. Ngech koro sani kwa uoyo kata kane jogi odhi Supreme Court nok giyudo orders. To ne gidhi appeal. Manyiso ni kama wabete sani chik mwatiyo go en maruhuru Kenyatta. To CPM badino wacho maber mwacho ni there is no lacuna in law. Manjiso ni onge gap. E chik. Tan pila sebet kaka wacho. Kanya bet ni ano kalony kukil. But wacho ka pile ni angomo miyo iga ka iga nye kubedi ki finance act.
Ka onge fork.
Angomo miyo wabedo go iga ka iga. Nkechi iga ka iga no kitime. Timedo. Sani ni yunjo kataka control of budget wacho ni watimo gimilongo ni budgeted corruption. Kadi nebed ni wadonga donga gichikwa mara omenda no. To wangiyo ni to pesa mwakelo en mara omnade. Okapa nidi koro kaka sirikal wantire kama wantire. Ntema ni winjo kasi pie wacho ni okochuno ni nyako wadu finance bill cha. To wanyo alongi sections manebeo maja Kenya ne unge godogi shida. To mae duoko wae wach mwasebet kwa wacho ni sirikand ni kata William Ruto no iye. Ni shida gima duong. In communication.
Tuduok margi okosebedo kaben.
Okosebedo kaben. Agogo ni mbele, moingo kaka giwuo gi Japan. Nkechikadi neginyiso Japan ni aa. Kama koro wagwe nyerekae, ena chiela riade. Kara waket magi tenge, mondo modo moko muonge godogi wachini. Kara wane kaka wakado, kapodwe uwe moko gi. Ineno. But ineno kagini negiwacho ni pass in whole.
Kaka eno tenya
kaka eno 69 clauses. Korido 69 gite owito oko.
Nikech nowacho ne MPs mag Kenya Kwanza. Ni abro deal kodu kadipo ni idhi ataro ge dwaro na kaka president.
Koro mago dine giweyo ko aya. Kendo mano duoko wa e leadership mar Kenya Kwanza, mar bunge. Wasebet ko wacho gini pile. Nito William Ruto mana kaka sani no dissolve cabinet ni. Onego be go back mondo ngini to joma oketo mondo chungne bunge kae. Be gitiyo tich ma onego gitin. Nikech kata finance committee no. nineno ka chairman owuon nodhi mowacho maber ni wan waketo osuru mar mkate nikech mkate kelo ang'o wa
diabetes.
To kane ji odogo wacho mani ushuru moko kwadwa to onyisogi ni kuyudo ka Kenya pek to dhi uru Uganda. Koro mae ng'ama onego beni ema lombo japiny. Nyiso japiny ni ooyo. Gini to kaka sirikal watime kamae mondo wane kaka wageng'o fuok matima ng'owa mawantire go. John Mbadi nowacho ni oneno ka treasury kacha cha nitie floor 14 makanyen media center. Mowacho ni media center no koro dhi bedo operational osebedo ga ka en dormant. Waparo wabro penje mano kaka no omiyo commitment japiny. Ni mano ema koro bro bedo ofise maduong' moingo ofise mobete no. Mapile obro bet kotudre gi japiny, konyiso japiny ni achiel ariyo adek ema timo. To kama fuk nitiere, kama teko nitiere, be onego nyis japiny ni en kama. Nikech kama entiere sani gimoko wachuno, ni IMF bego odi gitoke kocha cha. Nyiso geni ya finance bill to kataka nchugolo, okwadeo, wadwa pesa wa. Nikech ninti advisory manegemiyo serikali, magi nyiso serikali, ni kudhi mbele gigi kumutimo gi, to ja Kenya dhidhi enara. Mano otimore. Koro magi gik manyaka en be oriure mondo wach ni kata ka dhi timo ma mate kaka chik nitiere. To be onyanyiso sirikal ni we don't need to have a finance bill higa ka higa. Wang'i ni kuonde mage mo wanyalo ng'iyo, mo wanyalo yudo omenda, mo kwakelo nikech sasa ama finance bill ni obiro nitiere acrimony, ji dhi street ang'o matimre. Koro nyalo medo pesa no moko kelo finance bill higa ka higa.
To gimachielo Victor mabende nitiere gima nyara wilo wacho kwa nyo John Badi wacho. Kar communication kanyo. Muwiyo kuwa media center mantiere 14th floor. To nitiere gima important manyo media. Kanyo wacho ni tudruok masani ok nyal dhi mbele gi, ok ginyal dhi nyime ahinya gi the traditional ways ma communication. Machalo manineno ipako godo Daniel Arap Moi, Toro Tich, gi mainstream media kende. To no wacho ni odhi embrace tudruok masani, machalo kaka yore mag Twitter, mag Space, kuonde manineno jok matindo tudoreka. Mak mana ni gima nitie machielo Victor, masiri kende gi, ahinya sirikal mar William Ruto ni, gi take for granted. To wawacho ga pile, e kaka wanene kae. Watch mar public participation. Jopinyo kofuo. Budget e katiba masani kaka chakore, onego beni en budget nikech masani dwe mar ochiko ni mbako sechakore. Tiyudo ka seche moko ken mana wach mar communication kende. Wach mara go komiwinjo wawacho kaeni. Koso kao pach jopiny. Nikech Victor, ingeni kalao nyara wilani. En ralum, kaka kore en ralum ni. To kata dhia were mana oko kucho no rachar. Kata dhia communicate no rachar machalo nade. To gima rach, rach. Mano mokuongo. Ingi yoka finance bill 2013 makoro kuumi umokerotu.
2023.
Yes, 2023 ni. Sectors teno ogolo pachigi. Kibiro jo sector maro ala. Kibiro KEPSA. Nochi opachigi. Jo fuambo. Nochi opachigi. Sector gite nyaka content creators. Mama eka manine no muti nini no chakore godo. Tone oku winjigi. Koro gima Mbadi nyaka kuong nge ni kopo gorigi communication. Nekech okinyalu wundo bende jopin. Nekech kano biro kumu wundo jopin. Kani wacho. To William ne dhoge riek. Kendo koi idho wigarika uwoyo. To pinyi lich. Makumana ni komi itulo matin. Kise wacho to jopin yie. Bang jumbe ariyo. Iwinjo ka nekech lack of communication. Togi lack of ket gikmoke ler. Kijende masane gito gipin kaka jinitie. Dano fuono gik moko katika pokitelo. Ema kini ngato di manye gimoro kare marach mopandia yekacha. Tokose gole oko toketo ginite. Ura dir mantie ni gimora mora mitim. Momondo migikonyu William Ruto. Ninyaka kao pacho jopin. Tok mane county okwane sirikal mamalu. Nyake county level bende. Koro sirikal nyaka uwotu di jopin. Ma jopin winjo ka gini no chak kodigi. Iwinja koro eni uwotu madhi wangachiel. Ma ok chal ni idwa ni mondo mi gi los chike ne jopiny. To jopiny loso chike kata chik mar omenda ne gin giwegi ma pachgi okawi. Mano kende ma okon, ema di konyo. To koko timo kamano. To mana kaka nyarawila wache ni ma ema di bedo gima kizungu wacho na poisoned chalice.
Otek kabisa. Koro wadhi tiyo gi Finance Act mar 2022.
Yeah.
Ma transition period e kind President Uhuru Kenyatta. President Masani William Ruto.
William Ruto.
En kama teka enya kwa mga juwa. Wangigenu ni CPA winjo kendo weche gite
kar ni mesa ni kar tudruok e lony ma nyasani wachna ne look rich Samuel Owino ni wageno ni CPA dhi donjo e TikTok
nyaka gikete
CPA TikTok 14th floor no margi wang'eyo
look rich kod
Samuel Owino
wood kolwa Kisumu East winjo wach jokano winjo wach jokano ariyo achiel ogahe achiel nyawadgi
mago jochumbo
Opogore kod mano nyakono ngajwang ng'eyo ni welo mar jo ODM okelo fuoke ne duond bura mar ODM e bunge kaachiel kod etelo mar party owuon. Lendo manyocho gol kor juma mokalo chien yango ni Junet Mohamed mjumbe ma Suna East manyo rito kaka jago oporo e lo kweth manok nyo mi thuolo mar bedo jatend kweth manok e bunge.